Katebebe Wisusha Milonga Ululumbi Novukata Yali Miringa Mwelesa Mwe Tata Katebebe
Anyway.